Yavuthi. Ya hamanya yangu right, ngu right. Yaboleli iphele ngihlala nalendlini. Cha mfowethu sengisholeli iphele engihlala nalendlini leli iphele le ngihlala angu right mfowethu. Angu right. Ya mana bafunda ngizokufona. Ngani?
Baby, oh my love. Sasa right? Yo, uzayikhumbule kanjani right?
Right.
Right. Uzayikhumbule kanjani impethu? Yo, ekhaya bengasabhori we ma, ubaba uyamazi nawe. Sizwe sonke futhi ngakubona. Hayi shem. Uzayikhumbule kodwa sengisengibulile ke manje.
Uzungumbulile?
Eh, uzayikhumbule. Uyazi ukuthi ukuhlunywa nani kuhlala ngingakuboni. 2 weeks sonke.
Ngikhumbula kanjani ngoba nabukwazi kahle namhlanje ngizombona.
Hayi phela angeke kuze kufane nokuthi mengithi ngizokubona mele ngazi ngizokubona manje yabo so angeke kuze kufane
hayi
hayi angeke kuze kufane mengikukhumbule
before standard mina nawo ukukhumbula manje
hayi phela angeke kuze kufane ungakofiki ibingekho le nto yabo sekhona manje leyo vava vum
yini leyo vava vum
hayi babe yima sona samqabume before siye endabeni esira sezinani khona ngifutshela usudli
ngizodlani ngizodlani makhana nabe isita ngizodlani.
Yima phela uphekile.
Ngizopheka iyini ngizoyipheka la.
Hawu babe. Kwenze njani manje?
Ufika lana ngithatha imali yami. Ufika lana ngithatha imali yami. Ngiyakutshela ukuthi le mali yokugcina.
Hey, bebe manje imali babe.
Wathatha 250 wami uhamba la wathi ufuna imali ye transport.
Hawu babe uyasho nje nawe ukuthi transport. Phela bengitshela uyangisiza because you my baby. You my husband to be.
No, akubhiwa kanjalo. Akuthubhiwa kanjalo. Awuthu omuntu bibi kanje umuntu. My husband to be yini le to be le. Akuthubhiwa kanjalo. Thubhiwa ngemali. Ngiyifuna imali yami.
Ngiyifuna tas. Wena ngizokufuna ukuthi ukukhokhele imali. Ukukhokhele imali.
So sinyalo lakho phezwana. Usiyangidayisela.
Hawu, bangitshela ngithi nje hlambda.
Cha, so sinyalo lakho phezwana. Ngidayisela umsunu. Ha?
Yebo.
Udayisa umsunu, makhana na vesti ngidayisela umsunu.
Yebo mama.
Udayisa umdidi. U250. Ya? Ubaba wakho uyangicephezela ukuthi ufuna inqwaba yenkomo. Susanza kophe zwakho. Uthi ubaba wakho ufuna inqwaba yenkomo le. 19 wenkomo ayifuna. Kanti ngiphethe umsuno chip. Umsuno ka-250. Ha?
Ngazi ukukhuluma kuhlunga kanje.
Ngidayisela umsuno makhana na vista umsuno. Kukho konke udayisa umsuno. Ngo-250. Ubaba wakho uyazi leyo nto.
Hayi, siyeye lezi ndawo masiqa kuba serious. Buka ebe. Yakhumbula le video lena before ngisuka la le video le esayishaya. Baby phela. Hawu yakhumbula le video le esayishaya leni.
Yebo ngiyikhumbula.
Eh yale. Ha guess ukuthi inama views amangaki manje? Guess ukuthi inama views amangaki? Guess
2.
Baby 2. Ay ngeke hayi 2.
Ngani uthi ngeze?
250,000 views. Kabang angifaka ngathi time ngisuka ngifake nje yesterday just yesterday
uyasazi simo sakini ngathola isikhathi ukudelete lo Instagram no Facebook
how babe manje kuhlekana phi konke lokho
no ungathola isikhathi ukhiphe lapho ekufanele uyasazi simo sakini you are very poor ukuba no Instagram. Ngiyabona nje lapha ku Instagram makhana na vista ku Facebook page makhana na vista you are very poor ukuba nalezo zinto phuma lapha ndabe serious lapha yokungidayisela umdidi uyeke lento yokungidayisela ungathola isikhathi ukhiphe nale gold dress emndonini. Keep it all tight.